Bulelani emakhaya, igama lami ndingubulelane Mabhokela from Zukhali Media Production Company. Silapha kwilokishi yaseDangeni Village kwindawo kuthiwa kukosi, size kulo siyamohlula Blanket. Umntwana ke ngumntwana onengxaki yokhubazeka nemilenze. Kulo mcelimngeni ujamelene nawo umntwana onengxaki yokhubazeka. Ndibonile nami imeko ayinhlanga kakhulu, ngakumbi ke kwindawo abahlala kuyo, indawo enzima kakhulu. And itlondele naxa kunethile kuba nzima kakhulu uba umntwana ahambe. Kanjengobana namhlanje sifike iweather inhle, imicelimngeni uye uyenze njani ngoba le meko yalo mntwana wakho imbi kakhulu?
Kuba nzima kakhulu bhuti wam, andifuna uxoka, more especially xa kunetha, even if akunethi. Like for instance, into yokuqala akho zitoilet kule area sihlala kulo, usebenzisa i-bucket system. Bucket system leyo uthi ke ngoku isidima sakhe sithobeke ngoba ezibabenibona njengoba ujikeleza around igali eli, akho ndawo i-toilet yakhe, uye achophe phaa kulaa phecangwe igali. So kulaa ndawo abakuyo wonke umntu ombona ohamba ngendlela uyambona, which is ke ngoku isidima sakhe sidonseleka phantsi kakhulu. Sekuphinde okwesibini xa enyuka apha eyokhwela i-transport ebheka esikolweni, uyikhwelela phaa kulaa ndlela, laa ndawo ibe le ndawo iba mtyibilizi yonke xa kunetha. So kuba nzima kakhulu, angaba kuxinzelo loba angayokuwa aphinde ophuke sele enjeya already.
Simohlule khandixelele, ukhupha kanjani umzekelo masithi nxa uye esikolweni, naxa kule ndawo nihlala kuye ndibona uba yimeko njani, uba xa kunethile kuba nzima, uye wenze njani?
Kuba nzima kakhulu, kufuneka ndihlale endlini xa kunethayo, andiphumi kakhulu endlini. Naxa ndibheka esikolweni kuba nzima, kufuneka ndibheka esikolweni mhlawumbi kuyanetha le ndawo ihleli kuyo because ayikho rayithi. Xa mhlawumbi ngabheka esikolweni mhlawumbi ngafumana into yoba ndityibilike ndiwe ndiphinde nophuke kule ndawo ndikuyo. Ayikho rayithi indawo endihleli kuyo.
Phaya esikolweni ukhupha kanjani kwabanye abantwana?
Kuba bese-high school abaya abakho nto bazenzayo. Because aba bebese-primary bebebancinci, so ke ngoku bebenga-understandi, abanye bendigezele kodwa ngoku akuayisekho loo nto.
Olrayi ke sibambisana sibini ke phaya, simohlule ke nemvile ke nxa ebalisa uba imeko yakhe uba yimeko enjani na. Inkosi kakhulu.